you what's written on your mind. I turn away and drop my guard, but your high horse will be the leader of the blind. Tender love and true the sign. I'm in possession of so many tones. I loved it all my life. So feel the rhythm in your very bones. I never sleep at night. No, you and me are gone. You and me are gone. Well, winter, it's been a song. Truthfully, I've got the modus operandi. Never seem to finish loving. Train your eye and force yourself to make a stand. And when it dies, the wanted stuffing. So lose yourself and on the edge of reason, teenage years do drown. And even I don't know what I am feeling, lost until I'm down. Boy, you and me are gone. Well, you and me are gone. Well, winter's been a song. For you and me.
da 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 da